Check and fun. Check and fun. uthando lwethu sobabili sithando sami bayakhuluma nabafazi langaphandle uthando lwethu sobabili muntu wami ayakhuluma amadoda langaphandle uthando lwethu sobabili sithando sami bayakhuluma nabafazi langaphandle uthando lwethu sobabili muntu wami abanye bafisa ukusibona sesilahlana sishayana bakhona bafisa ukusibona sesithandana sesishadana ngizosikhipha sonke inkomo zamalobolo zazoqoqotha ngizosikhipha sonke inkomo zamalobolo zazoqoqotha abanye bafisa ukusibona sesilahlana sishayana bakhona bafisa ukusibona sesithandana sesishadana ngizosikhipha sonke inkomo zamalobolo zazoqoqotha ngizosikhipha sonke inkomo zamalobolo
Sleep. You know what? Magdalena.